Gaga.
Super Records.
Maneno ufanya tupishane, kutokukwepa tumishale, nikitaka kula tunimakelele, marafiki ufanya upagawe.
Yeah.